ti ka piki te ora tangaroa rongo ma dane he ranga tira o matua kaua e tangi mo to go.